Kāti, he taiohi e hiahia ana ki te uru ki te ao tō rangapū. Ā, nā te karanga a te mānga e whare pāre mata o te taitonga a Rahui Katene, kua tīmata tana takahi I taua ara. Kaia heta kāna ngā whakamārama.
E whakatangi ana I te reo o te pāti Māori.
He manako nui nōku kia nui ake te waha o te tangata Māori, kia nui hoki ake te māngai o te māi tīti.
Te kaumārima ngātau o Tūrei Hāmiora Ormsby no Ngāti Parau me Upokorehe, kua tohua hei māngai mo te mema o te taitonga a Rahui Katene mo te whare pāre matarangatahi.
Ko te mahi pai kia hau, kia rangona te reo Māori, kia ihi te reo Māori, kia tāe ae te iwi whānui me te māi tīti o te tangata, kia tū māro, kia tū hiti arari I runga I te whakaro ko te reo Māori, te tuatahitanga mo te tangata.
Watch out for him because this is an up and coming young man. He's going to be after your job as well as after my jobs.
Kua eke tēnei taitama ki ngā taumata ike ike. Ko ia te whakaihuaka mo te whakamātautau karahipi reo Māori I te rātau. Ko ia hoki te toa o ngā manu kōrero ārohe ki te whanganui ātara.
E hara te reo Māori te tahimea hou ki a hau ingari e ako tonu ana.
Me te hiehia o Tūrei kia whai tonu I te ara o te mātauranga.
Tahaku pīrangi kia hāre ki te pēnei te kura tuatoru. He pīrangi nōku kia kuhuna atu ki tētahi ki Hawaii.
Ka tū te whare pāre matarangatahi a te marama o Hongongoi. He ta Gardner, te karere.